Ogcine kwamanqamu kuzime waseNingizimu Afrika ku-2024 Matilda Mametsiane ehambisana ke nozakwabo embonini yomncintiswano wonobuhle banikeleke ngamaqakelo ama-sanitary towels ngomphesheya kanye ke nezicathulo zesikole kubafundi baseMambo Primary School eShawela. UMametsiane uphila nokukhubazeka ukuthi ke ufuna ukusebenzisa ulwazi lwakhe lwempilo ukuhlomisa nokumela abantu abakhubazekile.
Unobuhle wokhuphiswano iMiss South Africa Disability 2024 uMatilda Mametsiane ekhatshwe ngabanye onobuhle bachithe ilanga lokuzalwa lukababa uNelson Mandela kwisikolo samabanga aphansi iMambo esizinze kwindawo yaseShawela nalapho benika abafundi izipho eziquka ezishubelizi zamantombazanana kunye nezihlangu zesikolo.
The reason why we decided to come here to donate and clean the school, we have sanitary pads that we're going to donate. We saw the need because in South Africa, most of our parents are not working. We see challenges a lot. So we saw the need to come and donate because we are seeing struggles every day.
What I can say to the youth about joining the pageant, especially the girls, is that it's a confidence builder. That is one thing I've learned. And another thing is that it teaches you how to give, teaches you how to network, and I believe that's something that we should learn as the youth.
Unobuhle uMatilda ukwachaze ngemicelimngeni abantu abakhubazekileyo abahlangabezana nayo nendlela amathuba wabo anqongophele ngayo. Esithi ukuthatha oluhambo lokuba inxalenye yolukhuphiswano kujolise ekukhuthazeni abanye.
Living with disabilities is very hard, and I can say it's been rough, it's been tough. However, I'm very much confident now. Such opportunity because this Miss South Africa disability is more than just beauty. We are given a platform where we're going to showcase our capabilities, what we're capable of, as a way of celebrating women who are living with disability.
Inqununu yesikolo ithi kuliwonga ukuba esi sikolo sikhethwe ukuba sinikwe lo mnikelo. Njengoba esithi sesinye kwezo zinabafundi abaphuma kumakhaya ahlelelekileyo.
Time and again as teachers we normally donate or pop out some cents or some funds in order for the school to buy those sanitary towels. So thank you so much all the donors.
Esi sikolo sikhuthaza amanye amaziko namashishini ukuba azeke emzekweni enze iminikelo kwesi sikolo kuba siya kudinga oko. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eShawela.